uyu mufasoni yitwa Kwizera Claire akaba sanzwe ari murundi kazi akaba ari muri abo biba bakoresheje uruyeri ariko wewe twovuga yuko aheba karenza kuko agenda yitirira abantu na cyane cyane abategetsi bakomeye nkubu abikoze imyaka myinshi kandi amaze no kubifatira imyaka myinshi akakorerwa amadose yabyo ngo busuma mugabo nkubu kugira afatwe nkubu aherutse gufatwa aho yagenda yita ko ari uwo twakwita umusumyi w'urusaku cyangwa utanga amakuru kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ivyo rero arabikora kugira yibe amafaranga mugabo akanabikora no kugira ategeke abakozi bamwe bamwe bo mu nzego zimwe zimwe za leta kugira ngo bahindure ingingo baba bariko barafata cyane cyane abakora amatohoza nk'ubu kugira afatwe yafashwe ariko arategeka umushikiriza manzi wo muri ntahangwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura kuri telefone amubwira ko yorekura abantu bari bafatiwe mu kinama bagirizwa rudandaza bamwe ruciye mu kinywabi rw'igitoro aramubwira ati jewe ndagutelefonye ntumwe na nyacubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi atambwiye ko abantu ubu nyene bushobarekura mu maguru mashya ama rero umushikiriza manza yavuyamo yengayenga bukebuka akoresheje ubuhinga bw'amatohoza aramutuma ko ati ingo tubanze tuvugane neza icyo kintu hanyuma rero niho yagenda ashitseyo abandanya aneteza nyene yemeza ko atumwe n'umukuru w'igihugu ko ajejwe kumukurikiranira amakuru ati niwambwiye ngo abantu bari kure hanyuma rero umushikiriza manza aratohoza ati ndabona yuko ari ububeshi ahubwo ariko agomba kurekuza izo nkozi z'ikibi kugira ngo icyo kibi kiko kirakogwa kigende kidahanye ibi rero si rya mbere abikoze na namaze kubivuga mu bisanzwe n'ibyo asanzwe akora ibyo kubiba ku ruyeri kwiyitirira umukozi wa leta aha cyangwa hariya kuremeka intebe ishushe ayiremeka abandi murumva ko ubuhoho ahevye agashika ku isimbo y'inuma mu kuremeka intebe ishushe ayiremeka nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi burya hari abantu batagira icyo buba ibi rero nako ndavuga yuko ari byo asanzwe akora kandi ama yafashwe akabifungirwa mu nyuma agarutse agakora bya bindi nyene nk'akarorero umwaka w'2021 yigize umukozi wa leta akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu atangura kwegeranya amafaranga ku bantu ababwira ko abaha akazi cyangwa bakorera ibicanka biriya atumwe n'umushikiranganji wahari kandi arabatwara amafaranga atari make ku buryo yagiye gufatwa ari amaze gutora amafaranga ku bantu bashika hafi batatu umwe yamutoye ku 500,000 uwundi 180,000 uwundi yagira mutore ku miliyoni 300,000 aho yavuga ko ari umukozi w'umushikiranganji bw'amagara y'abantu ko ashobora kubasabira akazi ashobora kubasabira akazi canke akabakorera ibindi bishobora gukorwa n'umushikiranganji hari rero dufatiye kuri ibi bambe na mbere twagomba dutera ivyatsi aba bambuzi biba bakoresheje uruyeri canke biyitiriye ko ari abakozi b'inzego izi cyangwa ziriya za leta canke bambise intebe ishushe abandi tukamenyesha yuko bano bantu bahari kandi bagwiriye abantu birirwa baratelefona abantu birirwa barandikira abantu kuri bwa buhinga ihuri za Facebook za WhatsApp n'izindi za Twitter babwira ko bafise ubuzi batanga babwira yuko bogira ibicanka biriya babwira ko borungika amafaranga ya dosiye ngaha cyangwa hariya mugabo ari mu ntumbero kugira ngo babibe abantu rero bagabe ibi bintu ntivyaheze birabandanya karoro nakaduje kubere abantu bagabe igihe cyose hari umuntu ariko arabahamagara ababwira ngo tanga amafaranga ya canke hariya ngo ngenda guha akazi canke hariya ngo rungika inkuru izi n'izi kuri nimero iyi n'iyi mumenye yuko bano bantu ari abambuzi ari ababisha hanyuma mwiture indongozi ziba zibegere canke inyamiramabi canke abo mu butungano baba begereye kugira ngo abo bantu ahubwo abate muri yombi baheza babahane bimwe by'akarorero.